kumwe Frederic Mundikije. Leta y'Burundi ivuga ko mu gihe inzige zimaze iminsi zarateye mu bihugu bimwe bimwe za Afrika zotera Burundi yiteguriye guhangana nazo.
None inswa ntibazifungu hariho ibihugu byinshi mbere bikoresha n'ubundi bwoko bw'udukoko bakabifungura kugira ico gisida zigashika izo bazaje zose twozifungura.
Uyo ni Deo Guide Rurema Mushkanji uburimyi n'ubworozi mu Burundi. Inkuru cyo kimwe n'inkuru y'urubanza rw'abamenyesha makuru bagirizwa ibyaha z'iterabwoba mu Rwanda turaziga ko mu kanya kari imbere. Reka dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Urubanza rwa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nama nkenguzamateka rurangira uyu munsi ku wa gatatu. Fidele Niyongabo aduhe idonido.
Nivyo urubanza agwiwe mu nama nkenguzamateka ku birego vyashikijwe n'inama nshingamateka vy'uko yakoresheje naba mabanga yiwe ku nyungu ziwe za politike bwite no kuba yabereye intambamye imirimo y'inama nshingamateka rurangira uno munsi wa gatatu. Vyitezwe ko ibirego yagirizwa bihanagurwa n'inama nkenguzamateka. Vyitezwe ko abagize inama nkenguzamateka bakorana mu masaha y'inyuma y'umutaka kugira bafate ingingo inyuma y'urubanza rwari rumazindwi zibiri kugira President Trump avanwe ku butegetsi. Bibiri vya gatatu vy'abagize inama nkenguza mateka ijana botegerezwa guhitamwo kumwegeka ko ibirego yagirizwa yamara umugambwe wa Republic ofisi ibibanza 53 ku bibanza 47 vy'umugambwe w'abademokrate. Akaba ata mu Republika n'umwe arerekana ko azokwegeka ivyaha kuri President Trump ku ruhande rw'abademokrate. Tanumwe aravuga ko azokwitandukanya na bagenzi we umugambwe w'abademokrate mu guhitamo kwambika izera President Trump.
Urakoze Fidele. Iyi kompanyi y'indege ya Qatar Airways irifuza kugura imigabane muri Rwanda Air mu rwego rwo kwagura ingendo ikorera mu bindi bihugu ni nyuma yuko hari ikirere yabujijwe gucishamo indege zayo. Inkuru yakurikiranywe na Tim Ishat.
Inkuru dukesha ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ivuga ko abayobozi ba Qatar Airways batangije ibiganiro na Leta y'u Rwanda bigamije kugura imigabane igera kuri 49% muri Rwandair. Abayobozi ba Qatar Airways basanga ubufatanye ni kampani imaze iminsi ikorera ingendo zitandukanye ku mugabane wa Afurika bizabafasha kwagura ingendo basanzwe bakorera kuri uwo mugabane ubonekamo umuvuduko udasanzwe mu iterambere ryo gutwara abantu mu kirere. Bizayifasha kandi no kudakumirwa n'amategeko akomeye yashyirwaho mu bimwe na bimwe mu bihugu by'Abarabu bashyiriyeho akato icyo gihugu. Avugana n'abanyamakuru i Doha muri Katari, umuyobozi wa Qatar Airways Akbal Albeka yavuze ko bizeye ko aya masezerano azagerwaho mu gihe kitari cya kure. Qatar Airways isanzwe ifite imigabane mu yandi makompanyi y'indege nka British Airways, China Southern, Cathay Pacific na LATAM. Yaguze imigabane mu yandi makompanyi y'indege nyuma yuko yari imaze gukumirwa guca mu kirere cya Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu na Arabia Saudite. Mu gihe ibiganiro byaba bimaze kujya mu ngiro byatuma Rwanda yashobora gutwara abagenzi bava muri Afurika igaca mu kirere cya Qatar itabasha kunyuramo nta yandi mananiza. Qatar kandi yanaguze imigabane igera kuri 60% ku kibuga gishya kizubakwa mu Rwanda.
Urakoze team muri kumwe n'abandanya kumviza iradio hijwi ya Amerika amakuru avugwa hirya no hino ku isi arabandanya. Perezida w'igihugu cya Malawi azokunguruza ku ngingo yafashwe na sentare ku munsi wa mbere ku bijanye n'amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka uheze muri icyo gihugu. Fidele Niyongabo.
Nivyo Perezida Pierre Mutarika yategetse abashingwa manza biwe kunguruza ku ngingo sentare yafashe ku munsi wa mbere yuko ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi mundwi murantunga mu mwaka uheze bifutwa agatunganywa ayandi matori yo nkuru yatangajwe n'umuvugizi wa Perezida Mutarika Geme Kalilani uno munsi wa gatatu. Ingingo sentare yafashe ku munsi wa mbere ibaye ya kabiri mu karere ka Afrika igufuta ivyavuye matora y'umukuru w'igihugu inyuma yuko ingingo ngiyo ifashwe mu gihugu ca Kenya mu mwaka w'2017. Matora mashasha ategekanijwe kuba mu minsi 150. Sentare muri Malawi yafashe ingingo y'ugufuta ivyavuye matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka uheze mu kuvuga ko hari ibitari bike bitagenze neza muri ayo matora. Umuvugizi wa Perezida Mutariki Mutarika yabwiye itorokanizo ry'amakuru ry'Abanyamerika Associated Press ko bemera ku ingingo ya sentare iciye kubiri n'ubutungane na demokrasi hamwe n'ivyifuzo vy'abanyagihugu.
makuru yo mu karere ka Afrika yaga binini cyatanguriye ku nkuru ivuga ko mu gihe isibiye ginzige rimaze kwibonekeza mu bihugu bitari bike mu karere ka Afrika ubuseruko n'ihembe rya Afrika leta y'u Burundi itangaza ku muti nyamukuru yiteguriye gukoresha ziramutse zite Burundi ari ukuzinoba no kuzifungura umushyanje ajijwe urimye n'ubworozi Deo Guide Rema asigura ko no muri kahise abategetsi n'abarundi bakoresheje ubwo buryo mu kuzituza ni inkuru ya Eloge Wilikaneza umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika I Nairobi mu gihugu cha Kenya
Kuva Burundi bwitwa izina bumaze guterwa n'inzige mu biringo bibiri nk'uko bisigurwa n'umushikiranganjejwe uburimyi n'ubworozi Deo Guide Rurema ubwa mbere hari ku ntwaro y'umwami mwezi gisabo ari mu bami bamenyekanye rwose mu Burundi na cane cane mu kingira imbibe z'u Burundi no kugwanya bakavamahanga bashaka kubuvogera akaba yatwaye hagati y'umwaka w'1952 n'1998 ubwa kabiri hari kuri Republika ya kabiri mu mwaka w'1986 ku ntwaro ya President Jean Baptiste Bagaza nawe nyene ahurizwa ko n'abarundi bose nkwateje imbere igihugu hagati y'1976 n'1987 ku ntwaro yabagaza icyo gihe leta yazihanishije kuzitoza intoki no kuzifungura nubo bategetsi niwo muti batekanya kuzivugutira hamwe zoramuka zihushije inzira zigatumbera ubutaka bw'u Burundi Deo Guide Rurema mushanganje urimye n'ubworozi yabitangaje mu kiganiro yahamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri kuboba batangazwa n'uko inzige zishobora kuribwa bwana Rurema arabasigurira akanabamana na
twe tukiri bato twariruka inyuma y'ibihoro kandi tubifashe twabitungira kujya kwa mushikake amugatushira ku muriro kugira ngo ajye amababa apfeko wasanga indani hari mu muceri twarabyihereza kabisa murumba rero naho izo nzige zatera umwamwezi gisabo bahanuye yuko aho kuba ingorane baca bazana amasafuriya batesemwo arimo ibisigarira by'imfungurwa cyangwa inkono bakazitereka ahantu hanyuma izo nzige zikaza zikinjira bagacapfundikira bagacashira ku ziko none inswa ntibazifungura naha rero n'izo nzige ni muri ubwo buryo kandi singaho nyene hariho ibihugu byinshi mbere bikoresha n'ubundi bwoko bw'udukoko bakabifungura ngira ngo murumva nk'aha kujya muri Congo aho babonye ibikogoshi ntibabiheba twogira ico gisida zigashika izo bazaje zose twozifungura
umushikiranganji Rurema namenyesha izindi ngingo zafashwe kugira ngo igihugu n'abarundi bitegurire guhangana n'isibe ry'inzige imaze kwibonekeza mu bihugu vy'akarere ka Afrika y'ubuseruko n'ihembe rya Afrika
ushiraho umugwi uhurikiwemo ibisata bitandukanye uzoshobora guhagarikira ibikorwa byo gukinga uzobugizwe n'abakozi bakuru bakuru bo mushikiranganji nabo dufashanya mu iterambere n'amashirahamwe akora cyane mu gisata uburimyi gushiraho umugwi w'abahinga bajejwe gucungera no gutangiriza hakiri kare gushiraho integuro yo gukinga ikiza nikidushikire giturumbuka gutunganya ingendo zo guhanahana ibyiyumviro mu bihugu bimaze gutegwa n'ibyo biza by'inzige gushiraho ubuhinga bwo gutumatuma nako amakuru yo gutangiriza hakiri kare iyo habaye ibiza biteye igihugu guhimiriza abenegihugu ku bikorwa byo kugwanya izo nzige na cane cane ikoreshwa y'ibitegwa bifasha kugwanya indwara z'ibitegwa nk'igitegwa citwa nime no kubahimiriza kwama batora izo nzige mu mirima yabo bakazifungura igihe zoshika gushigikira ibigo by'ubushakashatsi no guteza imbere ibikoresho byo kugwanya izo nzige
kuva mu mpera z'umwaka 2019 inzige zateye ibihugu vya Kenya, Ethiopia, Sudani y'Umanuko, Eritrea na Somalia mu mateka y'isi inzige zimaze kwibonekeza mu bihugu vyo ku isi bitari bike ubwa mbere zatanguye kuvugwa hari mu mwaka w'1915 ziguma zisubiriza kugera mu mwaka w'2005 Eloge Urikaneza ijwi rya Amerika
urakoze Eloge mu Rwanda naho igisata kidasanzwe cha sentare iburanisha ivyaha vyambukira imipaka yarasubije urubanza ibiro vy'umushikizamanza w'igihugu biregamwo mu menshi bakuru focus ndayizera n'abagenzi biwe abaregwa ivyaha vy'iterabwoba rifise umugambi wo kugirira nabi ubutetsi bw'u Rwanda ni inkuru ya Eric Bagirusa umenshi bakuru w'ijwi ry'Amerika ari Kigali mu Rwanda
Bwana Yiri yakimu karangu umwe muri batatu bireguye kuri uyu wa gatatu aregura uruhushinje cyahuvuga ko rukomeye rwo kuba ariwe wari bukora umushinga wo guturitsa ibisasu hirya no hino mu gihugu. Karangwa akunze gutinda kuburyo atawe muri yombi ibyaha byose ariko arabihakana. Yavuze ko yafashwe ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 11/2018 ari mu kazi cy'icukiro, inzego z'umutekano zimwambika ibintu mu maso zijya kumufungira ahantu hatazwi maze bamubwira ko yafatiwe ibikorwa bye. Yabwiye urukiko ko mu bugenzacyaha n'ubushinjacyaha atigeze ahabwa umwanya wo kwisobanura mu bwisanzure. Avuga ko agitabwa muri yombi ahise amenyeshwa ko umunyamakuru Focus Ndayizera ufatwa nk'ukuri itsinda ryose yafatanywe intambi zinjiye mu gihugu binyuranije n'amategeko. Avuga ku rwego rw'ubugenzacyaha ribu rwamusabye gushinja Ndayizera runamwizeza kuzarekurwa ariko ngo biza kuba ikinyuranyo. Karangwa yavuze ko yasabwe kwemeza ko afite ikoranabuhanga rikora ibiturika. Yabwiye umucamanza ko kubera ubuzima yari mu cyo bamusabaga cyose yakemeraga. Karangwa avuga ko yamenyanye n'umunyamakuru Focus Ndayizera kubera ikoranabuhanga rye rikora imashini zuhira n'izikora ifumbire. Avuga ko Ndayizera yamusuraga nk'abandi banyamakuru bose na cyane ko ngo yari yarahanze ibintu bishya mu gihugu. Avuga ko Ndayizera yashakaga kumuhuza n'umushoramari wo muri Kenya ngo amukorere izo mashini zo mu buhinzi. Umucamanza yamubajije impamvu by'ubushinjacyaha bumurega, yabyemeye mu nzego zabanje no kugera ku rubanza burana ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo. Karangwa avuga ko bamutegetse gushinja Ndayizera bamuhoraga iruhande kandi ko babaga bambaye sivile bafite n'intwaro bamusaba kudahindura imvugo. Ku cyaha cy'ubwinjira cyaha mu kugira nawe ubutegetsi buriho, Karangwa asobanura ko mu bareganwa 13 uretse Ndayizera abandi atabazi. Avuga ko atari buye mu mugambi wo guhereka ubutegetsi wenyine. Ku gucura umugambi wo kugira nawe ubutegetsi buriho nabwo avuga ko ibikorwa bye bizwi na cyane ko ngo yabiherewe ubuhembo n'ubutegetsi no ku rwego rwa Afurika y'Iburasirazuba nyuma yo kubamurikira umushinga we. Akavuga ko atari busubira inyuma ngo akoreshe ikoranabuhanga mu kugira nabi igihugu cye. Ku cyaha cy'ubwinjira cyaha mu gutunga ibitemewe yavuze ko sisiteme ye yayikoze itaturitse ibisasu. Avuga ko akimara gutabwa muri yombi inzego z'umutekano zagiye mu biro bye adahari ku Kicukiro zifata ibikoresho yifashishaga ari nabyo byahindutse ibimenyetso ku bushinjacyaha. Urukiko rwamubajije niba iyo sisiteme ye idakora ibituritse ibisasu. Yavuze ko atari umusirikare bityo ko atabimenya, yongeraho ko ikoranabuhanga rye ririnda umutekano w'ibintu n'abantu. Asobanura ko rifite ubushobozi bwo guhita ritahura mu gihe cy'amasegonda uwashaka kwambuka imipaka binyuranije n'amategeko cyangwa wabagiye kwibwa. Hari amadolari 15,000 ubushinjacyaha buvuga ko Karangwa yari yaremerewe na Kasiye nta muhanga mu gukora sisiteme yo guturutsa ibisasu. Wiyiregura avuga ko yari amadolari 1,500 nabwo yari yemerewe n'umunyakenya ku isoko ryo kumukorera imashini zo mu buhinzi. Avuga ko yari amaze kwakiraho 600. Yavuze ko mu ifatwa rye yajyanywe imbere y'umuyobozi mukuru wa Ribu amusaba gushinja Ndayizera, anamwizeza ko hari amajwi Ndayizera na nta muhanga bumvirijwe kuri telefone. Karangwa aravuga kubwo yari afunzwe hari inyandiko mvugwa atibu ku mubare bamuhaga zanditse agasabwa gushyiraho imikono atabanje kuzisoma. Arasaba ko haboneka inzobere zo mu bihugu nka Amerika, Ubushinwa, Uburusiya n'ahandi zikemeza ko sisiteme yifite ubushobozi bwo guturitsa ibisasu. Aravuga ko bibaye ari ukuri yakwemera guhanwa byemewe n'amategeko. Umushinjacyaha kandi bumurega ko afatanyije n'umunyamakuru Ndayizera bakodesheje inzu mu karere ka Muhanga yo gukoreramo ibiturika. Uregwa avuga ko yakodesheje inzu kuko yari afite kompanyi izwi, bityo ko yashakaga kwagura ibikorwa bye. Urukiko rwamubwiye ko ibyo aregwa n'ibisobanuro atanga bifite aho bihurira. Yakunze kuvuga ko ibyo bamurega byose ari ibinyoma. Ntiyabashije kugaragaza amasezerano y'ubukode bw'inzu ya Muhanga ndetse nayo yagiranye n'uwo yagomba gukorera imashini z'ubuhinzi wa Munyakenya. Karangwa yahakanye ubutumwa bugufi ubushinjacyaha buvuga ko bwafatiriwe kuri telefone ye, bivugwa ko yandikiranaga na Ndayizera mu mugambi wo kugira nawe ubutegetsi buriho. Yasabye ko telefone ye yagaragazwa mu rukiko hakagenzurwa ubwo butumwa. Avuga ko nta na rimwe yabajijwe ari kumwe na Ndayizera uretse guhurira mu rukiko. Umunyamategeko umwunganira avuga ko Karangwa yagombaga kuba hamwe n'umunyamakuru Ndayizera kugira ngo icyizere n'imirimo ye bigende neza. Avuga ko nta kimenyetso kigaragaza niba bari mu mugambi wo kugira nawe ubutegetsi buriho. Avuga ko nta mugambi n'ubufatanye hagati ye n'abandi 11 bareganwa, agasaba ko ibyaha bitazamuhama. Undi wireguye ni Bwana Patrick Niyihoze wemera ko yavuganaga n'umunyamakuru Kasiye na Muhanga watorotse ubutabera. Avuga ko nta muhanga yamwigishije mu mashuri abanza kandi ko mu byo baganiraga byari bigamije kumushakira akazi kuko ngo agashomeri kari kamaje kumurembya. Avuga ko nta muhanga yamusabye kumushakira abandi basore badafite akazi. Yasobanuye ko yashatse kumuhuza n'umuganda wagombaga kumwambutsa munyujije Nyagatare. Ku munsi yagombaga kugenda, imodoka ya polisi ngo yamufatiye mu karere ka Gatsibo mu burasirazuba bw'u Rwanda. Nyuma muri Ribu ngo yabwiwe ko yaragiye kujyanwa mu ihuriro RNC rya General Fonseca Kayumba Nyamwasa. Naho Bwana Emmanuel Niyonkuru na uregwa ko yarashinzwe kumenya aho guturikiriza ibisasu hirya no hino mu mujyi wa Kigali, yabigaramye avuga ko inzego z'umutekano zabimuhatiye kubyemera. Urubanza rwimuriwe mu ntangiriro z'ukwezi kwa kano y'umwaka. Ahagira ubusa ijwi rya Amerika, Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Urakoze Eric tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza radio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda. Abantu baringa ibihumbi 24 baramaze kwandura virus ya corona kuva yadutse mu Bushinwa mu mpera z'umwaka uheze w'2019. Indwara imaze guhitana ubuzima bw'abarenga 490 mu Bushinwa. Mu mwanya uheze mu kiganiro muri Sanga, mugenzi wacu Jean Mukankusi yaganiriye na Bizimana Ernest umurundi yiga mu Bushinwa, amubaza imigambi igihugu cy'Ubushinwa cyafashe mu guhangana n'icyo kiza. Yatanguye amubwira uko ibintu byifashe.
Uno munsi ibitigiri byamaze kwitaba Imana ni 193, ni yo raporo twarose uno munsi ko tukanataronka ibitigiri ku munsi ku munsi. Hama mu gisagara nsanzwe mbayemwo, mu ntara nsanzwe mbayemwo, abamaze kwandura muri rusangi ni 81, ariko nta n'umwe aritaba Imana. Hanyuma abamaze gusohoka ivuriro bamaze gukira barashika mu 190. Mm-hmm. Ariko abamaze kwitaba Imana na 193, ariko yeah. Kandi komeje kubivuga ibitigiri mirenga 2020 n'ibindi byamaze gufatwa bariko barakurikiranwa n'abavuzi nivyo bimaze kumenyekana kugeza uno munsi. Hama rero twebwe ubu turi mu mazu turakoregwa ibipimo nk'uko bisanzwe tubikoregwa kabiri ku munsi. Mm-hmm. Ubasanzwe afise ubushuhe burenga 37 acha atwagwa mu ivuriro kugira ngo agende gusuzumwa ko yoba yarafashe n'uwo mugera wa corona.
Ubwo barabasuzuma babasanga mu ngo zanyu, nta ntibirusha kubatera ubwoba cyangwa se birabahumuriza?
Nk'ikigo nsanzwe mbayemo ababidukorera ni abamama bajejwe, bari baje basanzwe bajejwe isuku mu kigo nsanzwe mbayemo, barafise ibikoresho bahawe n'igisagara dusanzwe tubayemo, baraza bakabikora. Mugabo twe twatumaze dushikiriza amakenga yuko abaza kubidukorera, kumbure ko babashobora kuba bohura n'abandi bantu hanze bagahabura baza binjira bazanye ubwo bwambu. Twaciye dusaba guhera uno munsi ko batwihera ibipimo, tukaza turipimira ubushye bwacu ku munsi, hama tukaza turatanga raporo mu buryo bwa internet tuvugana n'abigisha bacu, tukirinda ko tuja en contact n'abo bantu babaje bavuye hanze baje kudusuzuma kugira ngo bidavura bitwanduza natwe dusanzwe turi mu mazu.
Ye ibipimo bafata rero ahanini ni ibyerekeranye no kureba umuriro umuntu, niba umuntu afite umuriro nta bindi bintu babakorera.
Igipimo badupima ni cy'ubushuhe, kuko ino ndwara igipimo cya mbere kigaragaza havuye mu bintu by'inkorora, kumva kumeneka umutwe n'ibindi byose n'uburuhe. Icya mbere kigaragaza n'ubushuhe. Ubushuhe rero nibwo bibanda ko cyane gupima. Iyo basanzwe burengeje 36, ariko birarenza 37, umuntu abatanguye gutera amakenga niho baca bamutora bakamujyana mu ivuriro. Icy'ubushuhe rero nicyo bibanda ko cyane gusumbya ibindi.
Hanyuma ibyo babasaba gukora uretse kuguma mu nzu, ibindi babasaba gukora ni ibiki?
Badusaba gutekana, bakadusaba kugumiza umutima mu nda, hanyuma bakanadusaba iyo turi mu mazu kuza turafungura ibintu bituma abasoda b'umubiri bakomera cyane, kugira ngo nubwo uwo mugera wo kwinjira mu mubiri ubashe kugira ku umubiri kuwugwanya, kuko uyu mugera uri kwinjira mu mubiri kugira ngo ibimenyetso bya mbere byigaragaze harabanza hagahera iminsi hagati ya 10 n'iminsi ya 14. Iyo rero mu iyo minsi 14 umubiri wawe uneshejwe, uca rero uba febre ugatangura kumva bijya bimenyetso. Ariko hari aho bishika iyo bihuye umubiri wawe ukomeye, na cyane cyane nk'abantu bari ku rugero rw'imyaka bakiri bato munsi y'imyaka 30, bisa nk'aho kiretse ka imwe yari ayishitse gusa aho umunyeshuri umwe w'umunyakameruni yafashwe w'imyaka 21, ariko na wenyine amagara y'uwo yifashe neza avuga yuko ari karakira. Ariko abandi bose nk'abantu bafise imyaka 40 kuduga, niyo bashatse kuja gusoma ibintu byo gufungura, batuma abana bakiri bato bo mu myaka 10 n'iyindi 20 bakagenda gusoma hanze, kuko abobo imyaka yabo umubiri wabo uracakomeye. Ariko baririnza kuja hanze cyane, kuko mu gihe bagiye en contact n'imigera bica biba nabi cyane gose, ugasanga barononekaye cyane gose.
niko sa nese bivuze kubwo mwebwe ntimurasohoka kuva bavuga ko
nakwinjinguzire ntava mu cumba hari hasanzwe hari itegeko yuko batanga umunsi umwe wo gusohoka hanze mu minsi itanu akandi umunsi umwe wo gusohoka hanze kugira tuje gusuma ibyo dufungura ariko nabone bawukuyeho kuko banasanga n'uwo munsi umwe abantu benshi batinya kuko usohotse rimwe ryonyine ugaruka mu nzu ufise panike ufise ubwoba yuko inyuma y'iminsi cumi nyine kumbure ibimenyetso bizohavura byigaragaza ko wanduye indwara wa munsi umwe wasohoka hanze uyo munsi ro bawukuyeho ubu nibyo dukenera nk'ibintu byo gufungura bashizeho uburyo bizoza biradusanga ahantu tuba muri apartment tubayemo bakabizana rimwe mu minsi itatu umuntu akagura ibyo ashobora gufungura mu minsi itatu mugo naho babizanye mu buryo nyine bukingiye bakadusanga dusanzwe tubaye
ye akaba ari ibiribwa amazi ibintu byose mukeneye bakabibasangishaho muri
kiretse inyama zonyene inyama z'inzo tubonume ngabameze nk'abadukinga gato ariko ibiribwa imboga ivyamwa amazi ivyo turabituma ko bagiye kuzuza barabisanzaho tubayeho turi
haraho turimo kumva ko inyama zimwe na zimwe bazibujije kugurishwa cyangwa se kuribwa zirimo iz'ubucurama nibindi mwebwe hari inyama babujije ko abantu barya cyangwa se muri rusange inyama bungu ntago murimo kuzikoresha
nari nsanzwe mperereye ku mugabane w'Ubushinwa ho inyama bajya usanga ari nkaco kimwe zijya tujya mu Burundi no mu Rwanda inkoko inka intama nibindi bigero byo ubuhungarema na bijya bindi bintu inzoka n'ibindi byaribwa na cyane cyane mu kiriya gisagara iyo ndwara yahereyemo bivugwa yuko ro bashobora kuba bibujije hariho ikinyamakuru nasomye aho umuganga umwe w'Umushinwa hanura abashinwa ko na cyane cyane bo kwirinda ibyo bikoko bisanzwe bitamenyereye kuribwa ariko kandi na zijya ibi bintu bitwa le fruits de la mer ajya ma seafood nabyo nyine bashobora kuba abantu batanguye kubigabanya kuza barabifungura n'abashatse kubifungura bagahanurwa yuko babiteka cyane gose bakabihisha ku bushuhe nk'ubwa degre celsius zirenga ijana kugira bibanze bishe cyane gose
ubwo se ntabwo bamufite ko mushobora kuzicwa n'inzara
dusa n'ababimenyereye nta ubwo bakaba tufise ubu hari abantu batanguye kugira ubwo kuko ubu ibitigiri by'abandura bikubira babyishe cyane gose hari n'abantu bamwe musanga bariko baragira ubwoba bamwe bamaze no kugura n'amatike y'indege yo gutaha mugabamwe tugahanzwa tuvuga duti ibibuga by'indege twocamwo hari igihe twava dusanga twande tukagenda kwegera akaga hariya mu bihugu dusanzwe tuvamo ubona yuko nk'ibihugu dusanzwe dutukamo byinshi amavuri abayo basha guhangana n'iki kiza si menshi cyatuhanura ati tugume aho turi ni naho hasanzwe hari n'ubuvuzi ko baranatira n'imbere abahinga bariko bariga kugira ngo baronke ko boronke urucanco canke umuti iyo tuvuye ngaha tukataha mwayo tuvuye mwaje dusanga tugiye kuba kwegera akaga tubashiriye indwara kumbe yo havuri kwegera n'intuze ya n'abandi banyagihugu bahari tugashima rero kuguma hano dusaro n'ababimenyereye ubu inzara ntakizotugira ubiravye ubuyobozi buratwitaho cyane kugira ngo barakore ibishoboka kugira ngo ntitumeregwe nabi baratwitayeho cyane ubibona birimo ingufu nyinshi cyane gose kandi baratwitwararika
Ukomaje kuri kibazo cy'ingendo abagura amatike kugira ngo babashe kugenda ibihugu bimwe byakuye abantu babo mu Bushinwa kubera iki virusi ya corona ubundi indege zirimo ziragenda wafata icyemezo akavuga ati ngiye ndashaka kuva mu Bushinwa indege zirahari ziracyasohoka cyangwa barazihagaritse nazo
ufashe icyemezo cyo gutaha bishobora kukuzimba ugereranije nuko byahora bimeze kuko nka karorero indege yahora izagwanju ivuye ibujumbura ijya ya Kenya Airways hamwe n'indege y'abanyarwanda izo ndege zarahagaritse iko byo gushika igwanju ariko abashatse gutaha baca baca Thailand Bangkok uragira liyezo ukava gwanju ugaja Bangkok hama ugaciva Bangkok ugenda i Nairobi cyanke wafashe indege y'abanyarwanda ufata indege gushikana Mumbai mu Buhinde ugacumba Mumbai utaha ariko nk'abantu bisanzwe turi mu bisagara jewe ndi ngaha mu gisagara kiri hafi ya Korea y'ubumanuko na Korea y'uburaruko bisaba yuko mbanza gufata nk'itren ishikana gwanje cyanke nka Chapeke ariko kuva aho ndi gushika ngeri gwanju hari ibarabara rica mu cyagisagara bitwa Wuhan ari naho ino virus yatanguriye. Icyo gisagara nacyo kigomba gikwiza hafi ibicugaye ata train yinjirayo cyangwa indege ihaca. Rero hari abantu bamwe musanga turi mu burere atasaganira ibyo ubona nubwo ubwa ngo urahangaye ibyo gutaha uhavura usanga bikugora cyane gusa uhavura usanga uriko uri exposa no ku marisque guhavura wandura kuko ubugendo bubasha gufata ngo barunini ya cyane gose ko nkunje bwa ngo mpindura inzira sinche Wuhan hajya hariho virusi ikomeye cyane gose hari ibitigi bishije abantu bamaze kwandura sinoshobora kuhaca kuko harugaye ubuze ngo mpindura igisagara nca usanga ndiko ndongera kwa amafaranga menshi ugasanga rero ninyoroheye benshi bacha bahitamo kuguma mu hunze ariko kandi igisagara nsanzwe mbayemo basanzwe barongoye igisata cy'abanyeshuri b'abanyamahanga barasabye kwatawo suhuka igisagara canke atanu wo cinjira mu mino minsi kuko natwebwe nubwo ibitigi bitabara byinshi ariko umujindimo nawe nyine urimo abagwayo no munsi ugandi bwaramaze kuhashika
uwo mugi witwa ngo iki
ndi mu gisagara bitwa Shenyang virus ya aho virus ya corona yatanguriye bahitwa Wuhan cyo nokongera ko ni kintu kumbere no humuriza abantu bafite imiryango ino mu Bushinwa ari mu ngino mu Rwanda nibona leta y'Ubushinwa irikirakoresha ingufu zidasanzwe rero hariho n'itegeko riri mu gihugu cyose igisaba yuko abantu baguma mu mazu kandi abashinwa ugerageje kubiraba bafite indero idasanzwe mu nzu nka zibiri bishobora kuba bitanguye kugabanuka kuko ingufu bariko barabishiramo ingufu bona zidasanzwe barerekana ubasha n'ubushobozi bafise turahumuye rero turibwira yuko mu ndwi nka zibiri mu ndwi irenga iri imbere iyo bica hose bizaba byashyiye gusubiza hasi leta y'Ubushinwa ntiyicaye kandi bariko barakora ibishoboka byose ugerageje kuraba usanga barabishoboye cyane gose.
Turagushimiye Jenny n'umutumire wawe mu kiganiro muri sanga Bizimana Ernest yari kwavuga ku kibazo cingwa ya corona virus mu kanya rero nshuti mwese bwa dutse amatwi turasozera ibiganiro byacu ariko imbere yaho reka tubibutse ibice bikuru by'amakuru twashikirije mu makuru yo mu ntara ya Afrika y'Ibiyaga Binini twabye ko mu Burundi leta yiteguriye gutuza inzige ngo mu gihe ezo tera urundi nkuko zimaze igihe zitera bavuga ko rero umuti ko bari kuzinoba eka no kuzifungura ivyo bikaba byatangajwe n'umushikaranje urundi ajejwe uburimyi n'ubworozi Deo Guide Rurema twabwiye kandi ko mu Rwanda gisata kidasanzwe cha sentare iburanisha ivyaha byambukira imipaka izosubira kwiheza urubanza ibiro by'umushikirizo w'amanza w'igihugu biregamwo umenyesha bakuru Focus Ndayizera n'abagenzi biwe twababwiye kandi ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tukaba twavuze cyane cyane urubanza rwa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nama nkingo z'amateka rurangira uyu munsi ku wa gatatu inkuru rero twashikijwe n'abagenzi bacu nshuti mwese rero mwadukurikiranye kuri isaha turabashimiye cyane gose ikaturashimiye na engineer dufashe mu yabwizuma na facile yadufashe kwiga.